cyane umukuru w'inama nshingamateka Burundi ahejeje gufata urugendo rumushikana ikampara umugwa mukuru w'igihugu cy'u Buganda aho agiye kwitaba inama ya igira 13 inama y'abakuru b'amanama nshingamateka n'abakuru b'amanama nshingamateka igiye kubera hariya ikampara ku munsi wejo igenekezo rya 10 Kigarama uwo mwaka umubenya ko nyakuwa cyane mukuru w'inama nshingamateka aheruka kwizegwa kugira ngo arongore ihuriro ry'amanama nshingamateka n'amanama nkenguzamateka yo mu bihugu bisanzwe bihurikiye mu nama mpuzamakungu yijejwe akarere k'ibiyaga binini yarasanzwe anarongoye irindi huriro ry'abakuru b'amanama nshingamateka n'abakuru b'amanama nkenguzamateka ryo mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Ubuseruko icyo gihe hari mu kwezi kw'icyenda mu mwaka wa 2018 hari ya muri Ijuba ni mu gihugu cha Sudani y'Amajepfo yagiye rero mu Buganda kugira ngo ashikirize kuvuga asubize ubwo burongozi yari yahawe kugira ngo abuhagararire mu kiringo kingana umwaka hanyuma iyo nama kandi izoba ifise intumbero yindi intumbero yo kugira ngo bashikirize iciyumviro ivyifuzo na cyane cyane bijyanye n'uko ubwo rwego ugoba urwego rwoba ruzwi n'amategeko agenga ibi bihugu bihurikiye bisangiye umuryango wa Afurika y'Ubuseruko mbere aho ibyo baba bamazize bashobora no kubitanga kugira ngo bishyirwe ku rutonde rw'ibyo babitekanije kwigwa muri za nama usanga ari inama z'abakuru b'ibihugu byo muri aka karere byo muri umuryango wa EAC hanyuma rero kera siko byagenda siko byari bisanzwe bimeze kuko abashikiranganji bonyene usanga bajejwe ibibazo bijanye n'umuryango wa Afurika y'Ubuseruko nibo bonyene bashobora kuja hamwe bakavugana ibyo bashikirije akaba ari byo bica byigwa muri izo nama z'abakuru b'ibihugu muri iki gihe rero bashaka ko ivyo byoba bitandukanye n'ivyo kugira ngo ahubwo izo ngingo canke ivyipfuzo biba bishikirijwe n'abakuru b'amanama nshingamateka n'ankenguzamateka navyo bishobore kuja ku ntonde zo muri iyo nama izo nama z'abakuru b'ibihugu kuko murumva ko ivyo bijanye abakuru b'amanama nshingamateka n'ankenguzamateka ari bo basanzwe baserukira bene ibihugu bo muri uwo muryango wa EAC kazoba rero nakaryo ko kwihwezwa ko kwiheza ibizoba byavuye mu manama ari karahuza abanyamabanga bakuru bayo manama nshingamateka n'amanama nkenguzamateka ari ya nyine Kampala amanama yatanguye kuva ku igenekezo ry'indwi gushika kuri igenekezo ry'icyenda mu mwaka nyene kugira ngo muri ibyo onye bavuga hakaba harimwo n'ibizoba bijanye nishyiraho ry'ikigo ikigo kizoba kiri ku rwego rw'akarere ariko muri uyu muryango wa Afurika y'Ubuseruko mbere ibyo bakaba babishyitse ko igihe bari bagiye hariya muri Serbia i Belgrade icyo gihe bari bitabye inama igira 141 y'ihuriro ry'amanama nshingamateka n'amanama nkenguzamateka ku isi